kua kai hea koe hei te rangi o Shakeout Aotearoa, kia pāhake, kia whakamaru, a kia mau. Moruru Aotearoa, ko tā tātou whakaharatau rua mutsu. Me whakaharatau hoki I tō hikoe tai a niwhenipa. Me rehita mai ki Shakeout.